Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndiwana 47,000 kwacha kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndiwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndiwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisano pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tango imbali phone pa nambala iyi 0886 780 355 Crazy Buses miles of smiles to your destination
Achimwene, mulibwa? Ukama zaifa bere anu kuno kumudzi kwanu ndi ya tikuzere la mwene zinu zuchilika mwachangu kwa mbili pamene zina zuchilika asumo gona kwa mbili mutulore nsolero kuleti amiga kumwamba kuti kuno kwanu kwa chafera ntengo haindi tuti kadapu matere lero ndi ndadzuka mao kwa mbili munga manhawi zonse kuli ndi kulembeni Kalata inu ya achimwene anga wakondeka kulena muona ntima ndine munthu wa chikondi Ndi malemba be Kalata zanga, ngakhale inuyo muda asiya kale kale kundiyankha Kalata. Kukhala wina ndithu bwezi ndasiya kale kale, kumangulemba Kalata kwa munthu amene samalabada kuti ayenda abale ake kwathu kuno. Koma ifeyo chifukwa cha chikondi chimene chilipo, timati ayi ndithu tiwalembere Kalata chimwene adziwe kuchitika chanu kumudzi kwawo. Leronso monga manthawi zonse ndiyamikire basi zotsogola za Khweze, kamba kuti gulaso sitampa, kuti tikulembeni Kalata. Kodi mmadziwa inu kuti kukwera basi za Khweze pakati pa Blanta ya Lilongwe ndi Nzuzu mmapulumutsa ndalama zambiri chifukwa basi za Khweze zimapatsana mtendere wa muntima pa ulendo simuenda mwachewuchewu ngati mmene basi zina zimachitira komanso tiyamikire gulu la Bwande partners amatilimbikitsa mwene kuti ayo Bwande musaleme talemba ndi beni Kalatazi kwa zilumika 18 tsopano zimene takhala tikulemba ndi Kalata zimangofutatu Koma inuyo kumangala ndeko mukanakhala wina bwezi ndawawuza anthu kumeneko kuti iyi munthu witu satopa ndi kulemba Kalata kuchokera kumudzi kwathu ameneyi mumpase degree ya ulemu udotolo wa makalata chifukwa mwene kuyamba kulemba Kalata mwana sanabadwe ndikubadwa ndikukula sukulu ndikumaliza mpaka na ukachenjede wo sinthu cha masewera atoyi ndipepesena chimwene zamaliro tamva maliro a queen aipepane kwambiri Kwangona kutalika koma kukanakhala kufupi tikanabwera ndithu kuzakukhazikane tikanabwera kudzalira nanu limodzi tukuimba nyimbo zathu za limbani limbani mitima ulendu limbani limbani mitima ndipo ndiye kukanakhala kufupi tikanasonkhetsa ufa nkhuni ndikubwera komweko kudzachezera nanu queen ambiri kadakonda kadakhala pobe achimwene dzaka 96 tikadakonda tikadakhabe naye Kungore chimodzi chimene tapunzira muzoseza chimwene ndichoti kumeneko mmalumikiza utsogoleri wambiri kusiyana ndi kwathu kuno. Kwathu kuno ayi zikomo. Kuno kuli demokrasi kwambiri. Timaona zithunzi za mmene zinthu zakhala zikukhalira kumeneko. Chilengezereni kuti ayi zativuta. Ayi ndithu zopatsa chidwi kwambiri. Kwathu kuno ndiye zimativutabe kwa basi. Poyamba watu guno wajidika infanga zimene zizokudza munthu wa mkulu chonchi. Ndiye kuti timayamba kaita bisa utenga wa infao, anthu asadziwe nsanga, nyumba mulizovuta anthu makakamizika kusekelera kuti lisabereke itunzi tunzi choti zativuta. Ndikudziwa kuti muzikhaudabwa, nanga simunachoka kale kale kuno, koma muzonsezi phala lake limakhala kambere mbere. Ukambere mbere ndomene umatipangitsa kuti tisamavomereze mwachangu kuti ayi zativuta ngati mmene mwachitira kumeneko. Amakhala maganizo achabe akuba kuti tadikirani kaye titoletolere kaye ndiye tidzalengezabe bwino kuti zativuta. Musachire kaye phuma ino. Chinthu china chimene taphunzira pamwene ndikulemekeza anthu achikulire. Dzaka 96 anali munthu wamkulu ndithu. Koma ulemu umene amalandira chimwene ndithu ndumene tikukhupira kuti wamusunga mpaka na umafika dzaka dzimenedzo. Inde manyasa ena adzinenare kuti Bwande anzathu ndochita bwino nkhawa analibe chakudya chawo chidali choyezedwa nthawi zonse. Inde komanso pamwamba pa zonse amalandira ulemu mu ukalamba wawo. Ife kuno kufika dzaka ngati zimenezi ndiye kuti munthu yazunzika kwambiri. Mudzimu mwana asatsegule mimba ayi basi kakulenetsa bolo akamphiripiri tikamwetsa gogo aja kupanga zimene zindiwo amakonda kudya ti makanda iwo aja kutero kuya kufuna kurafunanso atafuna ike pakhala. Kufika dzaka 96 kwathu kuno ndiye kuti mvula isakanike tukugwa basi anthu abwera akagwetsa nyumba yako ayi koma gogo akusunga mvula nyumba ayivinikira mu mbiya ina yake ilichapakonapo. Dzaka 96 anthu ndumadanthaulabe kuti ayi tikadakonda kadakhalabe moyo tidzicheza naobe. Kwathu kuno dzaka 96 timakhala tikumayang'ana pa mtima kuti iyi kodi iwowa ndiye atsanzika liti mpaka taumayitanitsa asing'anga kumanena kuti akukanika tikumwalira ngakhale akalamba kwambiri zikuoneka kuti ali achinyamata adachekera mtima wagondwa ndiye zikuvuta kuti atsirizike ndiye mutabwera kuti mudzatsirikule adzipita akapume ngati kuti anauzidwa kuti amafuna adzipita akapume. Kwathu kuno mwina zina zake sizikuyenda chifukwa cha mmene timachitira ndi anthu akuluakulu. Anthu akamakalamba nzeru nthawi zina zimanka zichepa kuyiwala kumakhala kosayamba amatha kuyiwala khomo la nyumba yawo limene mwatsoka usiku ndikupita panja kuti akazithandize pobwerera nyumba kupezeka kuti asokera akalowa nyumba ya ena koma ndiye kumakhala kukuwa heyi mfiti kuno dzationeleni malodza lulululululu. Anthu ndiye ndikutuluka ochuluka misiri m'manja tikayange nthakati gogo amene ndi amene wakhala kuti anthu pano powaponyera matenda akolera inu kolera wakhalire ochita kuponyerana matenda okhudza ukhondo asandukanso lire ochita kutcherana ngati kasipa ndiye kumakhala wo. Gogo akulephera kunena kuti anthunu inetu sinthakati ndinapita kuti ndikazithandize ndiye munthu une ndasokera ayi ndithamfika iyayi mfiti nthawi zonse sizifomera basi nayeno ameneyu ndiye gogo sala kwayo nayeni ko magazi pupupupupupu gogo yamveke sali basi ndagona pano tsani naloni dziko lano dziko losautsalo takhetsa mwazo ochuluka kupha anthu osalakwa. Kwathu kuno zinazi kulimba mwene ndifake takhetsa mwazo ochuluka wa anthu osalakwa anthu amene timawaganizira kuti amapanga za uthakati koma sizinalizoona ena kamba kawo kalamba mutu umakhala ngati sugwira bwinobwino amatha umayankhula nkhani zimene palibepo basi ive nthawi yomweyo ainu nyama zochuluka zimene adya ndiye ndi zimene zikuwapangitsa kuti adzibwebweta okhaokha nyama zake zitizo ino. Anzathu ngakhale kusinthana mphamvu kumene zikuoneka kuti zikuyenda bwinobwino mwadongosolo kuti mmene zateremu kuti gogoyo watisiya olowa ufumu ndi awa si kwathu kuno achimwene kulowa ufumu sikunakhalepo chinthu chophweka kwathu kuno kumakhala kulodzana kumakhala ndewu anthu kawotcha nyumba za mpirimpiri za anthu ena aka kuti chifukwa akumalankhula kuti alowe ufumu ndauje basi mu imfa yawo akhwini zikuoneka kuti ayi alemekezedwabe ngakhale zinalipo zina zimene azungu amatichitira zodamutu komabe ngakhale kwathu kuno tikulira nawobe limodzi taphunzira mmene anthu amalemekezera atsogolerawo kuno sikutukwana kwake ukhala mtsogoleri kunyasalande kuno ndi umafunika khale munthu olimba mtima anthu akafuna kutukwana sawo naso kuti ndi wankulu banji ama kutukwana zinanso iwe nkumada basi kuti zimene zonso mwati zili mwanga mwemwemu ufulu watipatsa mphamvu zambiri koma tsopano zosathandiza ufulu watipatsa ulesi ulesi woti kudzuka mawa kumangotukwana anthu ena koma ntchito osagwira zikamapanda zinthu kuyenda ndikumangoda anthu ena ake kuti akutikhomerera basi ulemu umene khwino wapasidwa zatipangitsa chidwi kwathu kuno kuti kani zimayendaso chonchoeti anthu onse kugwirizana kumalira limodzi kwathu kuno bwezi kuli kagulu kena kake kakovina kuti mumati mutani woza kuonekerani ndiye mpira ndi umene wayamba wayima kaye kumeneko koma mwauza Hazenolo kuti mango ndiye akukulatu sikuti asiye kukula kaya tikambiraso mpira undezikhala bwanji kaya kaya akampope FC kwathu kuno ndi i aziona chonchobe pepana akuchikazi pepana akuchimuna izizi za masimbazi ndi za chibwana kwambiri kuti Baman ukamuona aliyese wavala chofira umpatse chakumwa chaulere wamva iwe ndilipira ndineyo safomerezatu kuti zavuta ndiye ndikuopa kuti akhoza kudzikhweza
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse